ọpẹ ayẹ nia ọpẹ sẹ ọyẹ bia sẹ obetumi adom na adehye agye na adehye afri nia ntre anyina mu na ne nyina ne sẹ obema wo hokwan wo ma hokwan a na waboa wo wo ma hokwan a na waboa wo wo ma hokwan a ni obetumi a na ọyẹ no ente no ejina wankasa wo so mayanka amen
amen
yo Anyomre yi enso ya tuwa ye asamua. Kwa siya dano, ejano edema amenewo. Na ye bobo hun, ehunu se. Se, enye, eze shen yina ane diye, sika na.
Sika koko.
Sika, kutika.
Enye
diye, sika koko. Enye sika koko, meda se. Ana se ote pupu usu anawa wobidi, adi. Ebi wa okura anu a odije ne keke na atu agu oyirinum na eyi hwa bibia nka ho odi hunahuna wo keke ente no unya sa ni dasu eyi wo sosro nyankopon mu a ono de ade nyina tumi ye ma no wone a ejidi emu emra emre kwa wiye yi no awurade ahunu sa ne ma ayira ya che ne ma fom kwan ya che ente no ɛna no awurade gu so asɛ ɔyi ne ma ɛfiri esum mu ɛyi ne ma ɛfiri ɛna adaafoɔ bi ɛnsɛm ɔde kaa ka kyerɛ yɛn ɛnti sɛ aba mu saa no a na kyerɛ sɛ ɔsoro nyankopɔn no n'asɛm ɛyɛ nokorɛ ɛnti no awurade ɛne yɛda no ase sɛ woangya yɛn ɛnyinsia ne nyanka na woama ɔmo amfa yɛn anyɛ ha na ama wɔn se ɛfiri sɛ awurade hia wo ohia me ɛwɔ heaven ɛnti ma yɛnyɛ aso tie na ye ntie no na sɛ yɛatɔ saa trap ne mu a na sɛ yɛafom saa kwan no a na sɛ yɛka yɛhyɛ saa cage ne mu bia ɔbiebie nipa so yi na wo nso woapɛ kwan adwane aba ne n'ase na atumi aboa wo ɛwɔ Jesus diri mu wasi ada no na ɔyi ahintasɛm bi adi akyerɛ me ne wo sɛ nipa no bebree yɛnhwɛm yɛn ho yie ne tetiri wɔne a ɔmo se ɔmo yɛ ɛnsankyerɛne ne anwanwadeɛ ɛwɔ nyame fie no asɔfoɔ no adiifoɔ no bishɔpfoɔ no ɛwɔ sɛ ɛhɔ no yɛma yɛne kɔ hɔ yie because n'ano na meka kyerɛ wo sɛ sɛ yɛka ade a ayɛ dangerous ɛwɔ wiase a abɛyɛ asɔre ɛne asɔfoɔ ɔmo ho ayɛ hu ɛnti ne nyinaa ne sɛ wofrɛ awurade yesu kristo na obisa no na ohunu sɛ ampa ɔhwehwɛ n'akyiri kwan deɛ a ɔbɛma ɔbɛkyerɛ wo kwan ɛne asɔre ɛne nnipa a ɛsɛ sɛ wokɔ na wokɔdi ne nan ase na ɛboa wo na wotumi bɛdu ne nkyɛn ɛwɔ Jesus Christ diri mu ɛnti anwummerɛ yi no yɛtoa kwasiada deɛ no so na kwasiada no ɔma yɛhunu sɛ na owura bi ɛwɔ kuro bi so a yɛfrɛ no simon na owura yi ɛde nyame asɛm okuta baibulu ɛde abosom ɛne nkonnwa yie ɛna wade baibulu ato so ɛbiri nipa ni so ɛti no nipa nyinaa ne mu sɛ onyame ɛna de ɔno ɛyɛ adwuma nanso ne nyinaa akyi no baibulu sɛ ɛmra onyankopɔn bɔ ewiase no esum bɛkata so pɛɛ sɛ ɛsɛe ne dwumadie no na awurade nyankopɔn frɛ hann sɛ ɛmra na hann ne baeɛ no asomdwoeɛ baeɛ ɛnti baabi biara a awurade bɛpie biara no ɛhɔ nom asomdwoei ɛba hɔ ɛnti no ɛmra a awurade huu saa kuro no na awurade ahu sɛ ne mma ɛte saa kuro no mu ɛnti saa simon no ɛma ne mma no ɛɛyera ɔde ɔmo kɔɔ sɛ yɛ mu ɔyɛ biribi a ɛnyɛ ɔno awurade ɛnso so ɔse awurade ama ɔmo nyinaa di atomu sɛ awurade na ɛde ahoɔden soronko paa ma saa simon no a ɔde yɛ saa adwuma no na ɛmra a onyankopɔn ankasa ɛsoma a n'akoa sɛ ɔnkɔ saa kurom hɔ ɛmfa nsɛmpa kanea no ɛnkɔma kurom hɔ na ɛhɔ nhyerɛn no ɛkɔda a esum no adi ɛma yɛhunu sɛ simon dwumadi a ɔyɛ nyinaa no sɛ ɛyɛ abɔnsam enyuma ɛna na ɔde ɛɛyɛ no na ɛnɛ yɛsan de baako ɛɛbɛka ho na yɛde ka ho wie a afei deɛ wahwɛ wo ho so yie ɛwɔ obi biara a ɔse ɔyɛ miracles ɔyɛ nsɛnkyerɛne Osha and come na wash any ye. I know does it mean, sir, Menkasa and come shiny ho. I know does it mean, sir, Makasa and Sanchranini ho, and now my dear ni ho. Ewa ho, Namo, my dear, I may know, yes, you share, na ye hiana, sir. Ye be wunu, sir, sir, dear no, if free, near all ye no, if free, or so young upon. And no near ye bought it through. And no any about it through. Now without a radin yanko pon and a home home cron cron and a doba Jesus Christ and no. And ya dea wono ube hun hoche. And ya dea bo hun hoche. Bibiane bibia bian oba jedi. Now bakasa ye radi. And that's a ye fresh off ubian or cabby bin a bamupa. Na ye an kasaya concrudu as someone or the amano se. Where dear we and yamini papa, we and yamidi for pa. Answer so ebia. Nyame nyame group no kora no na onka ho ena ye kwohwe another similar ewo Acts chapter 16 verse 16 coming down ho na ye hwe ba konso ewo ho ma maame ye nkoye na ye hwe ne ewo ho.
Hallelujah,
praise the Lord.
Atie fo me pa mu cho ye nka atue konkro no na ye mienko asomafo ngo no nyuma ekie ye dunsia. Niti chema ye dunsi ya kwa pimu adyonu nai.
Yes, Lord.
Epa mto, ewa apangu fronu mkatafa ya toso wahane adyosunsi ya. Epa mto, tia samunu wasi afinabi ayaresa.
Wasi afinabi ayaresa. Afinabi ayaresa. Wawuse, sa areas, area huwa mpaibo mpaibo nwa yeko no. Dodua nwa kofo oma ayaresa. Dodo ano ay kwa for my yaresa se ya ka ayaresa enye ni nyina ne se bia onipa dua no ba bia dodo wo nko ane eye yare ebi wo wa wapa ware apa 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 pape onya abaye ano na ya le yare abaye le yare dano so obi wo wa wa ya brandi na no entumi ndudwam ontumi nsi oba pape wadu time onso a opesa wo ya dan oware. Ninyina chino, wabenya problem. Se, nano, entu mi ndu bedroom. Abaya ne yari ya kesie. Ente yari ya nugu ya hodu obibri. Ubiya enene die. Ubiya enene die. Ente no, mayanko she, osi abawano ayarisa.
Nipacho osi, ne eba aspe, yari kwa asori no. Abawabi wawo, akom hum hum besia yen.
Tio, mm-hmm. Tio, I say we ejina we enso aye onyanko pon enkrofua amonso e kanyami asam amoye evangelism sania last Sunday no yehunu se Stephen enso na oye evangelism nyame de niko pie kurobi so no. Sarah Edda Wenso, na yenuya anaya papa ya brother Paul. Ene ninuya no enso e kanya miasam. Na Bible se, omo ya oma adres omo nso e di omo eni bechile kurubim. Ente adofuo, eya na eya se se, wo nyame afre wampara. Mesra wo, ehiya se menka wano ntum. Ehiya se ubiye wano. Ma osru nyanko pon efa nensem pano kane anoso edefa wumu na ekwa shiran enipa bia omote esun mu ekobie enipa bia yade honhom foforo efiro omani no but wono waka wano atum eba yada na sankrofo no omatumi anyankwa Awurade ede ne de ebe so emeso yi. Sametra mi fie ka amane tu mu a ena me no ka so ensu to papa papa na so ma toto ensu onum 1 Awurade ahwe me so abesi pempa so yi a na wa ma mbi anom wa ma me ahome e onso ma obi amane mberedi se ahome a ma ahome me ntu aka na se empempa so ohia fe efese mede nasam ekoma na ade hye ne ne ma me nka so ensu onti me nko dabi. Since you ne have no, a common demon of me dying in Acopad, the any deal. And you ne turn at the same time, no, then Framano, Eba, Metricomimu, not a to me abu or crown on any pediano. enti adenti na nsuoto na osuma se yemfa na samumra na adehye me na okasai asamu wei no ebia ene eye obi dia sa asam na ma ena onipa no ba hwere na nkwa asam no amen na ene ebia ne pe eye obi eda aka nanso ebia wotie sa asam wei pa obetumi aye kristo dia obi free awurade nsa ebia na asam no nti obetumi abesan abeye awurade dia ente no Paul nom etu ya na mose omo ko na omo akoka nyame asam okronim na bible se omo du okronim na omo konya ba bia omo kwasra kwa ma kwanya ba se omo baya dan omo betra krom ho ayadan aka nyame asam nti mame obakin ka ho arabium na ya sha ase ho ara acts chapter 16 verse 16 coming down also there
ni pacha wasi na eba ase yari asore no aba wabi a wawo akwom hunhun besi ayen nso na wadi nkwom shema ni uranom nya adi bebre
sa wate ente no emra omudu ukuro muho no na omushe etam omude bekwa kwa kasa mpano omufrifie enti omo na mabonte so a omo ka asempa omo ba kokko asempa no a ase omo ukọ no ana omo hunu se abawa bia pie e de amerika ne ahoden e di omo achi na sa corona apo no mso akopie mu no na sa abawa no enso na agi din e wo sa kuro mu ho na sa abawa no e ne kuta tumi a wode yen sanchre ne awanwa de e wo sa kuro mu ho ade san krofo yade e wo sa kuro mu ho enti nipa ti kuro mu woni nyina je sa baba wa nu di se onyame ensa wono so na onyame ana de ne ye adwuma na nyame a wo pe ne masam na wo mpesa ne maba yira nti ode ne han ne na sam a ye kane ano edua Paul no mu esumo o mu ko sa akro no mu na me na Paul no mu du sa akro no mu esum na na wo kro no mu ho no Paul kane ana Yesu Kristo di ato Paul no mu so no e hire kro no mu ho no ebia de ebia so e wo kro mu ho sania eko bia si mo de no so no we so na ba wa no kuta the same spirit a kro mu ho fo nyina di di se ye nyame tumi eno de yesa adwuma no na me na Paul no mu du ho pe eno mu hunu se no se ade no e ye abosonsom hohom obosom hohom enti adofo nyame ma ne nyame ade se wan se e ma ne nya onwanwa ene ene udu ensori bebre mu a e ma ne nya onwanwa so se se yakofa abosom no akom no afri wiram kwayem emfitire dampa mu ne ade o ma betra wo nyankopon asori fie ana o mu disipre wo ho eye adwuma e wo ho nom e ma ne nya onwanwa ene sofo no to make a kire asa wo ba mpa ba obi amfa nkosua miensa mra ade akwamfo so to meje ne pa ye nkosua sofo to make a kire wo se wo ba ena ba maden se wo be fa sika na wa be di loto noma sofo to make a kire wo se ena wo ba ena me hye nkompa ma ye nsa ntrene maka wasu masam bebre ebi na nasa aba wayi eye na emra wonyame han no kopie ho no nyame enim no e ma mu hunu se eye den akom hohom ena se na omote ho ena ma se o ma daaje emfrichia bebre enti minua kristo ni me papa no me maame no sa wo be yo kristo ni a ade a me hu wa ha kakra so ne se e wo se tumi bi ani ahyen so de bi ani nsankyrani bi etumi di obi biara wo fra wo ho se wo yo kristo ni
amen
e wo se tumi di wati etu e se tumi show e wo ho wonim na Paul no monka sai o but na mo se abaawa no wo anini nte no ohunu se bribia eya sronkote no abakromo ho enti one who knows se oba nanka wabe attack om ana se who knows se oba na wabe ye investigation about 2 minutes abe wura kromu hon kromu of one the omunya hu ye u ba nyame de wa hu
amen
ana ba wa no so wa ni no wa ye dan ono so ahu et the bible say o tribe ye paul nom odi omati baby awa shenu ofri wa ebe di paul nom achi emane nya onwanwa bible say na honhom fi bi et oboda bi mu na onipa desani bia obetwa mu afa ho no oche no tetene nam woden konson konson egu no a otete konson konson nim enti no ema ehwa kra kwan no so beye ehu a obi antume mfa ho ose ote oboda nim ode aboa no twetwa ne nipa dua ode twetwa ne honam ete ete mu ye dede na obi bia antume entwa mu ho no dakro Bible say Jesus Christ te kuduom ekosa akro nim na omusi fi kuduo nim no honhom mane na ti sai nipa nim ote oboda nim no hunu sa tumi bi abasa aso no so Bible say opie fi oboda nim ohu Jesus wa chiri na owa ni nti no Bible say otutu mrika ya dai ekoshia Jesus ekobu ni nasi nkotodwe sai Menemu nipa ban woni ade nkwa Yesu ka onyankopon ti asefo ne ba menemu sa wo beba abese yiase abebu yatae de menemu na wasra na sa wasra no ara mane nya dai mane ntu no enko na mo ontu no nkwa she ba bi na obisa o se omo ya dodo
okay.
Wow. Jesus Christ do baby biada to me biada dai ebrase. Enti se nyame wo de wo homa no. Na so bedi na sam so na wanante okronkro yem abo akro abrabo kronkro a. Me ma me me papa brother sister enye emfa wo se ye emfra wo enfi wo asosofo. No. E was a sa ahyan so de no nyame ahyan so de no. Sa kane ano etumi dead wo wo ho ma obi biara wo ani bone anaso wo ani mienu biara no ohu pa wa hunu sa wo wo ye wo ye o Kristo ni ana wo ye ojidi ni Bible say emina mu hu Peter no ewo eja no emina ye kire Yesu Kristo no obi anka hwe o omu hu ye Peter pa no mo say ah wo kra no wo say sa Yesu Kristo no wo say no Waka samposa no. Wahu. Na chese. Wuni obi nanti ya. Kwa yasa warefu. Mo trasi ya. Kudu bebi ya. Na fe. Mo ya twenze ba. Mo seba. Sana warefu. Mo trasi cha. Etie. Na mo seba. Wahu. Enti po. Numu kudu kuro. Numu ope. Ena ni abofrano we. Ni nuhu omo. Eno tutu mlika. Eno ya dayi. Obedi omachi. Na ose. Na ode na komo no. E ya dayi. Me pasa wa no aye ti ase yiye o se ma o se de o se o wa de aha
o se nanso na o de nkom hye ma ni wura no nya ade
se wa hu o de akom honhom no e hye enkom enti no o da fu wa kwa so dem o se ye hye enkom enya enkom ni nyina na ye wura de o
de bida
enya enkom hye ni nyina ra Enya sanchrene ni nyinara enya wanwade ya ekwaso no enya maka wo hu asam ohi ntasam akira no enya ni nyina ena urade ena asuma nipa no se wonye honhom mone eyebi akomfo eyebi emuatia eyebi na okuta magician spirit amonso yebi occult spirit omo yebi freemason spirit omo nyina akuta saa honhom na omo wani Ombe tumi asha wonkom ombe tumi akase nsuo nto nsuo beto eno dazi mini se nyame na de omu ye adwuma eno nti na hia se ewa sa wo hwehwe awurade na se nya oma ne honhon kronkron no ebeka wo ho pa nyame ekọ no ose masuma otigrafo ye honkronkron no nono no ba obekyerekyeremo ne ye ene ne enye Enti se oye alert anasa wo bre wo ho ase ema nyame wo nkronkro a odofo because wo ye se wo tu ase obaya dan obeyi wo ntan obeka sa kirewo but na enam se ye mpesa ade ni nti nkronkro a kristofo ya pam no afri ya nchai ya de ni ntama ya tintintintintinti ena na ye ankasa ye de ya dwere ani bonefo na dwere ena ye ne ma ye pe enti ena wo hwa ye nti nyame nka ye nya nkom hye e ye nyame dia e ye nya ya refer to me bin santre ni aka na sisi no ena wa wutu me fra bi sabo question se ade nti na ka tete en santre ne 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 ma na ekoso adifo ne asofo ne ye no ye amre so entu me ma bi mu yi entu me ma tre se won kronkron na obebua ye na ade na ba ene nyame asem na ewo se ye di so na twe sa adom ne ba no ya twe ya ho afre ho ehan na ebebua ye na ehu sentene na hu ye na ba ye nche no ya firi han nim akowura esum nim na te se wa firi nyame tumi na se akowura bonsam tumi ase ewurade se onfa ne nepa e ma nkraman ma
amen
enti anya ade a wo no nyame be no. Why would say any papa say ya so diet? Ye hun way, no dear dance ye bizarre home. Won't qua de unya bida. Won't qua de unya dance yada. Adentia, a dance ya no muddy no cra was a wun yin ni dea, not just a one so a hia so no rather no crano. Obey day, because wapono. Wa rejetino ene nyame ye bribia ya se ye bronsam bronsam kwa ye bribi pa ese ye nyame kwambe na obefo so obehu anka hon kronkron yi nebetumi akyerekyero mu no wa hunu se saade yi ekoso yi enye nyame a saade yi ekoso yi eye nyame a but ono obekyerekyero na obehu no wapo no because ne awu pasa wo ye no a ono no mpesa wo ba ye no nti no wo mpenasam ena sofo a woka no krepa no sa sofo no wabeye enipa bebre atamfo ye mpeni di ntie mpenani mu hwe ye kwotwa ra didi natam ekeka bitre no wonku ana wahunyame wonku ana afedi ya wai wo ye niema so frenchem awu ye niema amsa bible no ana nyame no wona wonte nase Enya sofo no na eya sa frenchem no bible se ye ka se bibi ye kronkron no wote ase yasan kronkron efi ene nkekawa ene ho enti ye kronnye ye frenchem mu a te fe dam bi anya dan ene ho sa na ye urade yesu kristo ne te enti o se edam ne nkekawa kete kura wa wo ho a untumi mfa anya dan enwura heaven ho enti ade enti na ensa se wo ye sa kronnye no te se wo shata de fita atade fita wo hye no wakofa pan anabo ena wakosa enwo kokko agumma ena wo so wo de in the first place rekure bi nso atade enim kura no a enipa hunu se wa hye atade fita akota ma enwo asra pe ye be ka tye se afrai anakwai na dwene na anya dwuma wahu na tye se ho kakra no kura no wo kronkro ye no antumi anya pe because of sadie na o envy enka watade mumpo no wahu sadie tye enti ni nyame ye kronkronkro so obi ka tye se nyame som enya kronkronkronkronkronkro a oboa so obi ka tye se nyame som enya tawe a oboa so obi ka tye se nyame som Eye mra obua nyame som eda ho no enye easy because the ema inye easy ni se ade na wo be ye wade se wo pe no awurade se no enti enye easy mouse a eno na ma na nipa bebre ye ja kristo na chi di no ni awo pe no awurade se wo mpe onya boyfriend bi tare ne ho a onya girlfriend bi tare ne ho a onya loto bi etwa didi nya sika bi nsanom nonom kakra awurade so se weenum nyira agai onya ntade bi de bobo life bi a but awurade so sa ntade no nsoso no wo ba di machi di agai hye Ano na ma nyame som no ayade no. Nyame som yade no eho na ne nyina agina. Sa pati pati tes no a wo ni padua no ana wankasa nyanka wo pe no Awurade si no. Awurade si no. Amen.
Amen.
Sana tie enti Paul no mudu wo pe na kane ane hire kuro no mu. Na afra no honhom na asae na odi ye adwuma so many years no na ye abosom honhom en odi aye nsankyere ne agye nkrofu osika di maka awa bio na to aso ai
je pacha
me ta sha sie ne bio awasa ye ti ye na afa de bia nyame ma no ene ye asam no awa na ho ano asam no ano ano na awa na ho Nti na mpasa oti asie yie ye firi ho pa na eso no anu wate asie yie ye nkwai
Amen ye ba mshado fon mi kinkasu asuma fon nyuma eti aye dunsia ni tiche mu aye dunsia kopim adio no nan eti asam no se afina bi ayaresa
ye nkwai
wase na eba ase ye riko asori no aba wa bi a wowo akom honhum be hi aye Nsu na ode nkomo shema ni wuranom nya adebe.
Ode akomo no ehye nkomo o. Ama ni wuranom ne papa nom na busua. Wani a support no bia ye yie. Oma siadan atotoka asadam. Na wo woda papa yi oda ode adua na abobo ade bi na woda asye. O damanshin papa bi mu. Ode akomo abegira ho se wo Mama wawo. Bosome edu obawo na ba mama wo. Nti e ba mu ma wo no nti no. Wose awurade na aye. Wose awurade na aye. But emra nyame ankasa asam nyame han no kra no pie ho no ye hunu se se na enye nyame a na mom. Anwumre ni ambisa wo ne se enkom hye nhodo a wo die yi. Ensanchre ne nhodo a wo timu. Empire bon wudu a wu kwani e sha wusa enkomno. Enkom sha na wu ji egu abra bosu ana wu tie no. Wa bisa se efre he. Wa sha se enkom sha na hin de fri. Anya wanwa Awurade se emre bi ba enkom sha no e ba dan e betwa mu.
Amen.
Atu betwa. And come she betra and you swear dear who na and abofra age of 5 across me who are dear and na kwa cross crossing me who are dear abrawasi me who are dear where's my yo deal for because of so called me who are the obia yourself for ba o deal for ba force at the hunti and then yami as a mo at the hunti and come shanti obia I would rather say a betram. Enti sister brother so no na wodo ho atoso enti na wu chinchi mpae bo ase de a wa yira whom besides say ni awone nam no ehe na fre whom besides say enkom na ye de sha wono kura no hwan hwa na fre ba whom besides mu bia ana wade atomu prekope ana wode ba obra amo se amo na anu yate ye ose omo de mu ekọ ehuhude mu omo de mu ko sa ye mu Ama demokra eko mabonsam na ebinu mo ayeti ase awuo ye wani pa ni biote aso demos ose osum nyame but ne kra afi ase da hela me na woka sei abrabo na sei aka bibi ebemuni no ahwe fam keke na nipa ni so no ya wuse wawu bonsam otwe no se obese no eda edi akire no But in England, you know, Awurade mpesa ankasa ohaw no bekom. Enti na ose, ofa me so e de sa in some way, e bie wani, e bie wadrum. I renew wo mind no na sa wutie, na ube die di, na wedi, na sa muna so. Na wanante kronkru ye mu, na ube fa Kristo asemu mo ato ho so, instead of unkwamishe noa. Obe yi wokra na frisa e jenim.
Amen.
Na waya ofofro, sani ebe ya, ube tumi, abe do heaven. Na wabenya baby paya day atra. Ose ode akwam won womane ya day. Ede she enkwam. Ema ni ura num enya dien. Ade pabi. Omu nya demu die. Omu nya japa die pi. Na teso omu de pa mu nya die. Omu de pa mu hubri bi. Eti wa wini amon kwa mshe no, ni eti omu nyano. Ene anso wosha, saane tiye. Amo de yake se niema. Ni si utukra, swafu beshe no. Sa, she size 14, na anso obe miyano wansu obeshe size 8. Bible say, by their fruit, you shall know them.
Amen.
Therefore, opinion pia, enye obi na aba chile ose, odifu wane neba no. And now obi kure kwa sorry ya na police ayi hon 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 yi ne di omani moto ne di omani sofu kwa sorry keke nyame asem praise the lord wako kase mi sister me brother satra wadwe no ese se ye garden no ojira wo ka nyame asem no e wese border guard fo ye dan ejirejira na ho wye no Now, so I can add the years to Christ as I say, when I'm ten, not some moon, now when I'm the crane and the crunker, while some man are both was on your day, among God, yeah, but we in Yameba, I want but that God of one why, hey, I buff war, I think Yamia Nikania, at Dawso, one crunk cross the other, a cow, and to woo here Nippa, but that God, Nippa to me, I ordain. And I almost send the idea be a quabia, what gin ragun is this? Bansere pa abeburu tuente guni sisi mu. Ano ne gadi ono. Ode ne huwato so. Nansu etuyo ji ten. Wa mtumie nyinano. Ena wa ashore na unkwa. Ode fuo. Enfa wuntu nipa suo. Enfa wuntu sansa nchene fuonu suo. Enfa wuntu mehuwe ino. Enyo nuo. She awono na wopena winye biyatra wuhuase wati. Me hu babru mu ba bia se awurade asama ka se obi bia ra wan wo ba won ko heaven se se wo bra ne santi a wo wasa antwetwedai won to ma me nu na wakoton na wo de akom o ma di akwa uja di o ma ton a mu tumeton atom mu ka se nko nwa nyina se de ebe yo benya bia koto oil obenya bia koto o de sai bango ato na nsa chamania wo hu And ye bibia na ye wo mame. Sister, and ye bibia na ye wo. I wanna ma ya no, e ye ni ma mi nu pe. E dira wanka sa woso. One, wa wo wa fum nyame kwain. Nyame se nante krun kru yem osi no. Won tie na won ye me ka say wa fum obi ma nipa no kra no. Wono wo de wa no we afum nipa bia didi nipa bia tam. Won pa ho cha wa kwa urade ho se. Wouldn't you be yaka? Wow, wouldn't you be in Tamunyafa? Mo yaka, what could you have with idea number say? On Tawa, dear, Wamakua, wouldn't you know? Ayas, I dear, you penny is who quaint. Ebi, I wish to share a Juma, a Juma now who pay, wouldn't you be watching? I want to trade that, wouldn't you be? So for my Juma. Dear for my Juma. Obi over to me, I'm a Juma, so Ube Pia Bantin, no, I call Nanti a pair Juma, ye. Wadam fu bi na wo de atoto o manim na wo de mpa ba ta ejire na nsa damfo yi a wo wo ne ne ya aka no na dwuma ye penkrofo o
beda ko
te se wo wase wo hokwan e te ka kire me se ya wo se wa na otifie no ana wo abo ni bayie no na eye wo ono no ka kire se ono na adamfo de nya aka eye no Enti awurade se sempo eya for the ball ena obebwa mame awurade Yesu Kristo a na se woni wunua eya aka sa wa for the ball no wo pade ajagu ho na woni wunua no nkoye fine na bra enti wo hwa nyame so mankasa ye ka nyame so mankasa no a ye se ejira odoso no e pai nkura bata mienu pe woni wunipa ntam ena woni nyankopon ntam asa Odona ye kase nyame som nyina agira soso sa na te e pai mienu woni nyankopon tumi nkoye fine na woni wuni antam nyae fine woni wuni antam ntumi nkoye fine na woni nyame nso ntam nyae fine Shesani ananka wotie kama e na wo baabro chire woni nyame ntam ate na wo na madifu so sa wo nkrata wo mene ku a wo hye nyame bo every fie Na wada da nyame ene po wukasa tie nyame ni Kristofo ni asofo ebe da na kwa na bie obaje wusi ke di kwa ene hwe wa ye aduma ya sika no unya no de akomom no madi unya no de akomom no madi e ya tro e no mo dada mo sanka ubetre nyame asam na wadi asam no so anante asam no so a ewrade se nia odia dia wu mo no ni odia dia wu mo no anka ose ya dan yes, I said, Nia, or dear, dear woman, a so sin near what we are saying. And to walk around, who could tell me, say to me, Nanka, walk quas here, you're fake, you know. Anka, I did it to me, Papa, be net at Rawmo. Nanka, home, finny, who are, but and now to me, Anka, say, I made the trail cruise of woman, Marco, and no, my you are not at to a guasino, and no, my dear, my woman, every dear mumu. And enti unu unia ntamu ntume ya fa and enti unu unia tumeko atenata and enti uhu abane a untume ntwe ho mfre ho and enti han epiepa wose won pe han no na mo wode ne awope ne re ene de ayesum ebe ya dan na nyame ene wo atumi afa yonkofa ne awotwe na sofre mi awurade memra ahye ho no ne mpa ya wo bokura no eye mechi wade you see enti no Sawa brana obra hine fre. Entetwa da na wo wo a won na mo a ye bo da wure sa wo pa wo abro wo pa wo abro. What is Elisha, Elia, Enes, Paul num amu bo da wure bi se wo pa wo abra me nche brama me compa brama sori fie e wa na awo wo. Wan tibida. Na na sa da wure na wanye oje musika na na ohu ni ode ya na ode abejira radio so. No boda wure se bra mi fie me na mento me ma wo bra mi fie me nko ana wurade e ma mi tumi se me bo mpa ma wa obetumi atukwan obetumi ayese odofo won kwa enhye nipa nsam woda ache enhye odifo nsam
repita
enhye obi biara nsam e de wa na wo pese okwoto won ho de mo mo wo sha saka wa fo yi a ote wo eno no asore se Munsiye mi amramro. Enti okwa na ye bi adaka so na ye de na hye mu. Na yakata no so. Unwi so ye sie wo. Wo face agro bi na wudi. Wa sie wo deda. Wa wu. Ya de won kwa no deda okra no. Ya de afri won sam onam wo nyina. Enti na eya na amama om short notice no. Because okra no enka ni padua no ho biem. Ni padua no so no onam ho kwa. Nti omu wuti se edia inklamayi. Na ose honhom, manina tini mu na ya koma honhom. Na asu no de shen kom. Bejia so edem shen kom. Yasi ene urade bekasai. O se nsi hun se urade. O bompa ibisa se urade wuna woka se. Dabi, o di asa wate ni wajie di asa. Obi be ka sa sa nyame se ni awon nim na oji di no ade but wase wote nyame ne nti na kristo ka sa menim menwan ne na menwan ne nsoso ene me ne
amen
ayan to aso e
pa cho yedru nti chema yedru nso
no ma ne wura no m de yadan
wase wase na Ode nkomo se ma ni wranom nya ade bre.
Nya ade bebre, koso e.
Mhm. Ono na odi Paul ni yen achiri tiamu se. Mhm. Ine onyakopon a owo soro soro nkoa a wochire mu nkwadie kwan.
Sawa ho. Ete no ohomane ahomane ne ti ne mu no ohunu ha ne pe ono kura adwane fie sumu eba ha ne ho ebedi ha ne ho adanse. But en na mo se wo no wo de wo de wo ho ato e de en sanchre ne ne nkwam hye so nti no e mra ho ho mone esesa na dwene o sa tra mpofuru mo e ye ho ho ma asam na o tra wo no o se sign o repented that moment no ho po no mo no enti o repented no ana be ye po a na okunkum nipa wo wi aso ya yesu kristo na mo so sesa na dwere no otesa wi epe no ye de ofi ase se wo ka wo nyankopon asem ente wo homane wo yesu hunu se no me master ba krom hadia Mammy, I mean, running from the animal quadrant, my master. And the Bible says, oh, fiat, yes, sir. Oh, the poor, no more dance yet, and some more poor, no more babble can, no more canoe, or some moon tears, uncle, for we. Ah, ma, I see a honor, said I, a honor, said I. My auntie and some more, as uncle of one, no more than I'm.
What's it?
Oh no, na odi Paul ni yen atiri ti amuse.
Oh no, na no di Paul no
ma atiri ti amuse. Aha. Nipa ye ni ni nyankopon a wo soro soro nkuwa. Sa enipa we nom aye modiamu nim o atira mu ho mo ne o atira mu se. Wa mu se one mu te no na sa ansam no onka bi ntira mu.
Mhm,
ba ne kwa atum. Wa di atum Wabakoto, ase sa ankrofuwa weinom eni onyanko ponkrofuwa Omukuta ensempa pa, asro sro ni nyanko pono nensempa Weina ya no kure babu wa mo Ochiramo se weinom wa ona munti ya no nanyami ya ba wei Medi ya mi ye fake, but oma anti asye Ojae ne jumane toho O jaa na juma na towo ebe fa Kristo de no epe jaa se odi ho adanse ye ose we nu mu de no nom ene eye kwampa ebe boa mo but ene yenhwe wo nsanchre ne ne nti no ene nsempa no aye de bra nyame ma se wo wa ho siesie kura wo siesie no eye fi enti jai awurade se jai no ose wasam no wo nim ne awo keka wo nim ne awo keka wo katre ni passe se wo kwa soli na wo kwa ni lady a oh nyame anim no wa ye bone aso wo nim ni awo kire wo kire ne ne pa no ni ansa sa oye ne ni ansa sa oye no ase anya because ba bi okwa no ye nkansam no ne nyina ne se odu wa pa ni afi ase na ye beka ene wa wo hi awo bi above do na wo problem aso vo na ya chance ya no when no more, and I will fear yet, and I will abuso will fear. My wounds are Babu, my wounds are Obey accident, my wounds are Obey, and in Yamia, someone, Yamedia, that's all by a song you have a tolly Nipasika says. Ah, Naya Danan Cabron, some dear, what to me, I come back. See, I know back as a tiny and neat, no, I say no, no, I go hoofy. And it's all Obey Yanchano, no, the Asha Utrim. Ah, my wounds are Babu. Mawusa obe kwa yie bi. Mawusa ni aka no eya nokre. So wahusa obe kwa yie. Wahusa wa kwa yie eya nokre. Bronsam ye ne ema nyina bi. Na so ne de ne ye fake. Wo ko twa picture. Nana ye nana sa de first na ye ni camera ye no aye ye wuntumi twa na ade photographer fo na nkasa no. Wo twa duplicate no. Enya wa na wo hye duplicate no. Na so wo hye ne awahoro ani duplicate na hye mu no a. Eye wa na wo ho but ne awahoro no eye kronkronkronkronkron a. Wo hu se efe ese ne hye ho no.
Amen.
Sana bronsam. Aha. Sana bronsam ne nyame dwumadie ne te. Ade anyame peye bia no bronsam etume ye bi.
Amen.
Bronsam shankom, bronsam kakasa foforo, bronsam sayade. But difference a woman say, ono ne yare no sa no, ene say, se diabetes na wa wo so a, na wa yi diabetes no so na firi wo mu. Na wa dua aduaba foforo a, eye cancer. The Amriato so. And to be free and him kakra over con over quakoya another problem. Oba Sabah and him. Now why he can't say nothing. No, the pro pressure and I had a asha ho. And to whom free and him da unyana surrender. But I would rather dear or say me buy Nanka Manyanqua, Namanyana Moroso. I would rather dear or ya, or Tias here, nor dear Gujem, now was she as here, now was yes ye, Madin and I, kama. Nippon so say, I'm Pewee. Ni passe ye mpa wei ewurade se okay se wo ba ba for de mama wo tuya retirement mama wo ye se mama ya me hira wo na mama mo ho mo ho na ma ye say ni passe no me nko nkotuya sa ade no man anyame na wo so wo ko ha e no no so ka kire se me po nipo ba mama 1005 amfa mba to me nsam se se ya na me hira no na me hya ne nkom because of the word nkom sha ye hya wenti. Say ya papa. Say ya papa. Ubon sa na wopopo. no wa kwotu ya sika wo yi kura wa nhwe no wa yi abro so wa woni ya se a kristo fo ya ye enti nya me se ni mudi a me man me man me ma enenti ye ni ni mudi nya nsa ni ho ye ntransa nwene ye nti nya me asama so ye ni adade e manya me ye kristo fo ni otwen enso ye se ye kristo fo and I will never know what they are mobile on some and not the one or the war. And then you're made in some panel, a bien a many air training man. So who bet Johnny or bad yourself one who said, you're why you're not? No, 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 say we are saying, yeah, dear. But actually, no, or who said, why a mistake? Said no one who said, why a mistake? And to bet Johnny, no, I can't say, well, I did Jimmy. My me who won't handle one sampa. Any baby, I was a meko, why any our friend on Wasomano? Why now do man awo ye? I would rather why I'm in quarantine, Nama to me, I be doing China. I would rather a bed dahin at the atro. I would rather bed down and go at the atro. I would rather bed at the atro. And maybe now would I be Canada? May I am in pan some more? Ya diana, sir, or the Huawa men petness, sir. Or T. Ella Premua, O free Ghana Bano, Nanukumi no die. Na ase papa onuma bi be ka kire ne se wo se bane na wo aye na wo pese me je wo no se metume de obane nyina ache wo a edi nipa ba akope ene wa asase we so ena me wo kọ ne nchan a obom pa ma wa metie na na wo pepa wo bane no de ama wo ewura yi achi nyina se ode ne o se papa ochin sofo onhodo so wada ye nimu onya papa ne se nyono a ama na ne tie obeto ad obedu akwantu nom no da ye ne beto aso ba 3 days echire ansa na nyame ko yi nipa na nkasa chire no se wei ana wo kọ ne ho a oba ne nsa so bom pa keke kura bie na no a mede wonfo mosuo ne nyina ba chew ana wura no afi ehwehwe and the old who baby at Nipano. Wahoo. Auntie Enumere, a rade passer, who baby, I wish. Who as I for our dough wash him? Who won't let you a wooty? Who shall and come shall? Who dear go a brabosso? Shall ye, Nanya, Ninina, and a yen yamedia. Yamedia, what dear? Namo, one ma wakuma mafum, and frail radia and beside who are some more. Obekasa wo som nyame na so wani beba ho so no na aye too late na se baby a wo som no na enye awurade a hwehwe mu yie osomo so a wo hom na nhwe enye mu nyina na wo so mu di omudie enye mu nyina ose oma akom ho hom no de ye dan o de shenkom ema ne wura no mu no edi yie na afi ohunu se ofi ase se o kasa kire mu se muntie san krofo we num we no mani osoro soro nyankopon no osoro soro kronkron ni no na nsa mpa no amo ka no we no mani be boa mo moni amuni na mo face aba wa ni di paul no mo ho fa but omo nim se na o ka mo ho asempa de atire mo moni amuni moni amuni moni amuni we no mani akire won kwade kwan no by now, quite dear, quite no, what about to wa? And now, sir, for me, nipper, dear hunty. I say, no, walk around your own cast off one. What the idea will pass at the BIA, did Joshua, Beba Bejraho, and I Joshua and ABC Mosa, and I, and I did a coon and crofony child, Jordan, San, our panel, and I marry who, yes, and I dana, your boy, yes, we are sending him, and I Mosi, echo who we just say, daddy, say, ah, now what the open, now when he had it, no, I better if you could name. Oh, how net also. I be bressano net also. Now, Mosi, I bet you say, Ja, wouldn't you want some car? Jan con consa, in secro, Ja crono, Ja near my fee, Jaya buffo, Ja wukunia woborono, Ja wukunia one and a yaka, or the nukunia ten papa who's who. As you will be any church, baby, or so or so, my yammy.
So pussy.
Eh, where's your west? Where's your south? Nana Johnson, no bakwa sorry, no akwajaho, iri baba 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 baba, eurade matan funo mata hey, tampire na uboy na unimse kwa baby and kwa baby you. Oshe go fear wa
not after the
ceiling. Fear kwa pum silly and asha another layer se. Ente no and that ufia no baya mano, ubo se in some cross you, no my fiasia, no more yo, baby free. Uba will say Nkura, what's in Kura by me them? No, and you are now what the goo or no, and I air pro you in Kura. I'm a bayo one casa. Hallelujah. Because near would diano, and on a wood cha. Near would diano, and on a ubetra.
Amen.
But of war, my when in now, what now she Christo not yassi. Or ye nyame, or ye nenyame, or your trenyame, and my will be nadao. Or say, and my will be found some moon in yadai, and nadao. Ma wani na wa ye. Ma wani na wa ye. Wop and kwamsha na ope. Men kase ni ho. Messia wa ho. But he. What do want to asamana swa? Asamana abe yun kwamsha na mao. Asamana abe ye di ye. Ja, oke nka Jeremiah 33 verse number 3. E urade se frame. Na wo frame ya meje osu. Na meje osu ha. Meka won sama kesye. Na me ye hinta samua wumfa we ninye de. E hu dan chre. Wankas obe ye atre sofu na waka chre wu. Won't want some no cano, won't no hear us, won't add the other foul home, but there no be so on ye diany. Obiso on ye and commissionly, Obiso on ye, and my who, or they say, my co hair, my binamun ginny. Now won't ginny no, what town for bow by the owner. Nyame perso, you be bitter, unfound for henchel. At your door for, they say, your Bible said there, near a year cron crono, your friend if he. At the panel, your friend a bonny. Now bonneno, ya the abaya de pa. Sana se se yaye nyame asamu no ya ne ya fu aye ene enam tototwe wokru ya afa wudi di asofo ene ya difo ya atam na wonu se wa na wudi di wo atam anya wa na o fidium anya wa na o sponsor mu obetra wa no ka kire o se counseling counseling na wudi amrika ko ye no wa nje usika wa ntaje wo wa ma wa ntoyo. One to bangles, one to sticker, one to handkerchief, one to BB and free war, one year day, one book, one throw with the end to every BB and saw free war. I would rather see Uncle Cass and Pound, not the Osio Bayer counseling. Naninia, Ninia, not if you want, where to me at Tunifuevi, now what be too full. Or no, number one, where Tunawafu, or Tenia, or Yase, I would rather see Becas and Papa, one can't trust a brabe, Becansel will be. Wo born and what to me a cancel home. One hour to me a mo be a yepe. Or say for my summon a brano. Now summon all the brand new amia rade, maya de, my faso namedi as a sameba, and now now to me as a sani pano. Come from a swan and nipane yeno, cabonena nipane yeno, and on a rade se barbe pretty chreno. No, no Christo nem faso, no fanjenema.
Hallelujah.
I'm fanjenema. Make us a one of us wako. What to your mini carefully soften and answer aquatia, sorry. What better answer over cancer me? Ah, Yame mamma and in Naho.
Amen.
Mamma and in Naho. Nani paya ira, I mean, I can't yet ya. Yami and Yabre, Besrao, Jan and Tum, Nashisha Haino, Jan and Tum, Haino, Numano, Akaki to Ebi, never query yet. Shishan and Tum, me sister. Shishanentam, me brother, Shishanentam, me mamenum, Shishanentam. Mon mamma fray abbey, emrantia ne mabay, em fanyansa quanso, and reni musica, animal, my anointing. Mon mamma salmon ya massa. Na Christo, epesa, or gemo. And na osimin be a some way, any intro. Na wama weni adaho ye. And quam shabana woody. And Sanjani ben, I would dear tree. Asafo ba na wotemi na hwan na de ne nsa toto osu yi e de ensam ne yaka kire wi ehe na wode oti akwohye yi ewurade bisawo hwehwem emfa wo se wedi 100 years and yet I'm found se ya ye wo elder ana se yi wo ho ba ho mpae na hwese asafo no efrimi Kristo na hwese ensam no efrimi Kristo na hwese enwanwade ne ntantire ne yesu no efrimi Kristo ana bisani yi. I saw for to me fakotoku. I watch a trash him. I pusu ni pay a brin and so my wa man a young suffocate to a see camera and him. Now a jack retreat out towards a unipano or bumpa manono. Ketreno wafe. Ketreno fire, eh? And a cold and nipanum. Catrame. I'm not say, what do you find? A bronze woman fear and abon son at the mawa. And I say, yeah, yeah, dear ma would say, dear, and I'm there. Ya de ma wo honhom enti epia e wase epia wo honhom enye physical ade biara obonefo di benya uno onya ufre honhun mu ansa na bepie wo honamani enti ade no nyame babu na ekwa e wosa ade ni ekwa e wo honhun mu na honam ohoto na ye den le bepie wo honamani na obi ade de enkrofo ne ma hunu se ye be she no ya bompa ye free Jeffrey sro embetom na ye ni ade ye se a ejatom wa bompa ma ah di adro a catch fire a wuhuro ketu e bit e che ne pena inframa fa ho pese ejatom eno na ode agu ade na se na wa treke we ni ade na sika kakra wo ho wadwire ni nyina agu ho okotra fie na fie osre mo wa wo sa ho a che wa wote ho wa wo sa ho pese sika kotu ya oda ka wunya de se aye osa fe ko bo adwaman ko wi ade wa woni obane fu aye wo oba se obewia wo wakun na wa yadan wasel ata urade de ose me ba se me ba ma wanya nkwa na wanya nkwa no de anyi emro so hallelujah ya nkwa ya ose de anbi
e fa te
aka kra ka ho ya nkwa aha
wase na oye ye na bebre
oye na na bebre so many years no man in be amunhui once I'm to meet you, I was saying, free Nyamia. How many years am I Nyamia Juma? 35 years, 45 years. Now I can't travel, brace, say what's it? Oh, and the BBNC there, if free Nyame. Tia, I said, no, I yen so many years. Yanko.
If I saw, say, not a
year follow a homet. Because now, as that piano, Casa, somebody deal much, you had the tear beer, Wabeka. But in Nippon, who say, oh, be on my dream. No, my dear, some panadi. And one day after down the that with ya not as I'm di na kakra wo kronim na fe aye po ahome te se de bia no sa ba wa no ebe ye sa ade no na de
na
si ye
na odane ne ho ka kire ho hom no se me Jesus Christo di mu se free different mu
wa ho aha
amen
koso
na dom no alamu
empofre no amu aha
no alamu ofri adi
ha ha
wa
ye po ahomete adenti na ba wa ikro ma ye kwa na ye du na ba ye aduma ma ye no ade yi enya normal wa hu enipa fa no so ye normal but nyame won kronkron ka wo hu a wo nya sa sign no se ade yi ekwosu yi ade yi ekwosu yi Nano meko akurase pa meko Ghana na meko akurase na me favorite aduane pa me pe no eno ena nipa bi ye na ode bra me papa so atese ni nua ba ente no oye bibi kakra bra no na me so mapia me kwati ampanyifu obi na me ba ye na papa so ayi ade unua a ya duane abrawo na na me say wan e do wan bia duane so me bia duane so a me say what where so the anka me favorite pa o ha ja say e ho na awurade amama me ba force wan wo sa ne bi wan wo sa na awurade ye no awurade mame me ba force me ka san so na okomo de me pa fia awia no but me te nkasa mame wahu ente no me ka te papa so ubedia na ubedidia me mo de me ni me yoke ana me bompa ye eshira duane so ana me se afa motu me di adafo ana jo na me mi jira park so a me pretty wo kromo wo no na asamasi awurane fie ho asama si ya furi ya di atake ya urano dendendendendi ya chase enkrofuwa se nasa hondi wuni ya bina ya mfa nko si no mamu nko hana adre mamu nko hana adre ebe jai afe na afe ya ni ya dey enti kaya bi ufi akra eno mchata anu huu ya dede kwa ya resabi ya se wahu sa wode wakuba tuye uradesua o yi wo firi mfidie nyina obanefo ni mfidie nyina mu
men
won so obetumi de waye won so obetumi ayusu won so obetumi nti na wa fra wo se bra be ye kristo ni enye ni pa nyina na etumi ya kristo fo wo de wa benya kristo ni na ye nanka oba faso ananti akokronkru yenim abotre ne abrabo no se se umo ote christofie ana wevate ehefo ahohommane ane ne yamafi ofi wo ye ni se no afi paul hunu se eha na adre enti odane nani kire abawa no no se in the name of Jesus Christ what's our spirit now who tie abawa yimo no depart from her in the name of Jesus. Make her fall out. Free him. I say immediately. Impofruwa. Womom no epie free koi. Wamu. One abawa na oyesa no. Ano amuno na wamana ho kwan se. Wati Kristo na didida. Ente womu na na tini muno no wa paralyze. But mo amode amode mo wato no so no eno nti emre bi ya brother bako Mr. T na sem bi oka ya na da bi an maker sa ta na be si mitrim o se wo tra se na ba efu okun wa na wo wa make why you stupid pa stupid da why you say emre bi bo sa ba efu yi obesesa na adwene na wa be fa Kristo wa kun free Sana wani ya wudi omachi, omade wukwa oseyem, emribi beba, obese sana adre. Osachila nadre pe, no obe kansem. Wawuse, na wuse fi ase o Ghana, weba ase, me kani ya, mako sevo bonsa, mako ye we, niye me kwasu. Wawuse, binu mkeka, enti no, wuma wuhukwa, eno makunku, wamu tumika ase, weti meku nipa more than 1,000. Ama bronsa mkeke. Wuma wuhukwa, eno wakun free. Wako free because awurade bo mu frel awurade ba wonchen ye de asempa ne brao ye de kania ne brao ye ka tro se awurade hia ho wo se mu free me so enko ana bro sa so wapo ne de an de mefa wo oku ho free ye de kwa ye rituals wasao ene ehe biem ana wo ko ujira bia ne he wasao ene wa ba sa kire wo ente ye nuanom agyanom ne enanom sa wo ye kristo sa wo ye kristo ni hwehwe urade akiri kwan no no pe ose mene kwan no no kware no ene nkwa obi ntumi nkwa agyan ntan agye sa wo na me kristo so ente wo ye wade sa me nsom kristo me nsom nyame me nkwa asore me nye se ya odofo wa watu amena omo ba che wa hwesa na yeku akoko buro nyam ye very careful emre na aka ne yetua sa oba se sa wadwene ya babuwa wo Enfa honto nipa so. Enfa honto wukuno so. Enfa honto wa yere so. Sa ye preachi wu se. Eschenta adepa ma honte na fato nyanko pomba. Na wukuni atumi akatira se. Awa andrese se ni akano. Mi huu se ni awote na me dress. Me de pe wonwa. Andye na me jao. Who cares? Tesi abeda wenche yo. Heaven ene kunu fabako. Nyame ene kunu fabako. Kachira me say what trust me say one ware a won kwa heaven kachira me na mom e wo e wo trust me say say one fa wo one sum nyame a obekwa hell one fa Christa obekwa hell na wan ka se one ware a obekwa hell obekwa heaven no won kwa heaven rather on ka sa ente no mesrawo hwehwe kwa mpa no hwehwe nsempa no Shesha tre me kwa ano. Shesha hain no. And then sorry na bu. Ebu o. Ebu. Dia he. Na ye nyame dia. Who ni time. E mampa ebo. Who ni time. E manyame asam. Ente no. Wo di answer ya sorry dano wako urem. Wo di answer ya friend o di for ya friend pastor ya friend bishop. En obi adi na wwa dance ya baku mi yonu inti wadu honum. Shay. Shaw hu ye. Na o yira. Ma. Ya do himpo.
Eba
ti adu drum krono. Na emu wa na efire ni mu koy. Yan koy.
Eba jo. Ba na mu huno se. O Paul ne Silas mu chin one ko edwa mu mpanimfo anim. Na wadi one koma asafo hini se. Nipa yi ye Judafo. Aha. Wori sane ye kuro yi ani.
Yes.
Adionu bako. Na wachire amani ya bi a ye ni mkwa nse. Yeji Ana,
yeye. Ena woka asempano, awochire kwa mpano. Yase wo de doctor e fofro. Wo de doctor e fofro na eba. Wo ho ye hi. Wo ti anyame asem no. Sa na e ka de kire wo. Te se no wo ma nipa ye confuse. Enya confuse na nipa ne wo ye wo. Wo ma na ye wo. Na mom ade na hinta nipa no. Afe no suru nyankopon. Nti na wo tro asem no se. Ose na se wunya hunu no kura no a. No kura no nu hu ye. Afe na no kura ni bia ma wo. Enti ebe ya de foforo de ama wo. Abe se ni enua no ma yi a. Omo ye omuti retouch ne whatever yi. Wa wo se wo ye uti no ye natural na na wo kwa retouch no mo. Wa wo se. Aye. Enti the same thing na urade se free retouch no mo na so abra normal no a wo bebre. But now no all free retouch no mo no. I had no bre no. O se o no de on person obekum. Mm-hmm. Natural breno on person obekum. Ena wunu numu ebe ya me ya. Ena wunu numu ebe ya ya. Ena wunu numu ebe ya ya. Ono no de abo no ho asafo ne. Wahu. Ono na bronsam de ato ne tirim. Enti ono na e control no sesei. Ontumi mfrim ema. Ontumi mfri ne anyame mpenim na obaye de ama ho atowo. Enti wahu sa sa ade na akoto mu no. Every ayere so a 2 weeks bia no e wase wu yusu sika wu. O kwa wo hurum. Kwa wo hurum. Aye ukwa uhuru ma ukwa ya retard. Wanko ya retard ukwa ya kenru. Wanye kenru ukwa ya wivon. Wanye wivon ukwa ya kola. Wanye kola ukwa ya wahu. Always sikan tra wisam. But I would rather say sikanu media dia wumu meba. As I say sikane trase. Nanka wode buwa me urade medjuma. Nasa e trase kura na ube yode fuo. Ena afe wuna mpabase na munye. Ene munye. Shenye megu utesu na wako jire urade enu se munye. Ah, urade yesu. Sikano odi ama odi akoma bronsam. Na uba bejira nani. Enti na wumpa ebo ansada no. Wumpa ebo ansada. Na ensa ansada. Eji se wef frise ni emeni mu. Na anu ya aswari baba ako. Ose yes. Se na ye chilene kwa mpapa ansu na ye ni mu. Omu ujayeno na ya na ya. Ose sikapa wa sevu ewa. Ewo or the say just makeups na te say training ka ho nka wa nka ho o say makeups keke no America kra wi sika wa save pa mra me no say nipa no e ka kra no be ka say nti o say okukuri abra me na madi alo dia ya nka say chance ubu oni o na mo chance nyako bie na no pa ha wa ka no hubie mu. Asamba ko wakane sa Yesu Kristo ba de asa na kan sakrawadre satrawadre ode asa wa sura yima na be eya asamba ko no a pon so ba o se de o se me kire wade ba ko na me enhye me bre because ane na ba bua wo na wakonya abaso ene heaven akọ enti e so kan akọ pem se wa hu se wa firi ansa na watumi ade bebe foforo aba e ma me ho nye wa hi. Abaya beria esi ukwani. Ewa se ye kaa kwa pwonsa sa beria no. Ebe bubu efri wenimu. Na fe wai hu kwa ene so aya dayi. Etumi ananti ako. Sho hu yye na nkrofuwa no. Oma ni abre epe masa emo. Kwa kakrani ka hune yanko.
Mi pacho. Wasi efri se.
Efri se.
Ye uroma fuo.
Ye uroma fuo. Oka asempanti ya chile oma kwa tumu. Mm-hmm. Enewa oka asempano wo na yepe wa buru wo. Na omo namwe chile yepe wa sewo. Ye suma nkrofu wa se. Ye mfe niye mambe shishe wa fwo dem. Niye mfe nguwe ni mase keke. We ayye nyame sumu.
Mm-hmm.
Wose obe bom. Obe kanyami asem. Ati akira me urade. Na nipane ba na wuku nkumu omu. Ede shi otase. Ede kwa ye sacrifice. Ajuma wiye yi, wa ankasa, wa fura honsofu inti, wa, oh, na nyane wama, so no no, wa tone kira na yi, ena na kumano ya dane na buwa, inti nipa ni jira wa, ohunu saye nipa, o niya humabo ni tema ema mo. Mokira, mwosi o, amodwe mokira hon, obuwa. Janentem, naje wokira na unkwa, janyo, janentem, janentem, naje wokira na unkwa. Ewrade bodde wro no ose metie ni bi wahefa esre so se tie tie mu se mon tire onyankopon kwan no mon tire na tempon no So that will not make Bobby actually. And now, and you're drawn the Baptist be a moo. O free one, no, Peter, no more by. And then, you Peter be a moo. O free, no one, no, a by. No, where Pamadaqua, no, what catch us, ja one son, no, no, ja one concon son, now you did no what them, aqua crack or pepper bitra, now one animal crap will be near Jom. Then, what false are, Ebony Dreer, no, I doubt in any pamphlet. And then you know I be a mo, a chance. Uneme, papa, uneme masse, uneme crasse, be a macrana, and no ya bonne be, uneme nessa, enter the Americano. One fa. But when I say, yes, we can say, I hear near a ya bonne for no, own to me, and then I hit no home and in toqua. At the 1 year better, I know I'm free, Yammy, or better, Baba catcher, I was saying, Bronsam, I want a time, Bronsam, men in a room, Bronsam may say, men, no, I did diabosum before, hi, Aboa, where to your hocka the dada. As I say, Baya, Yabaqua, Umber dear didn't know, Yabasha daddy do at them, Yabasha dad, as I say, another, and once or three as well, as a mayor. Why, yet the hada? No, the brew, what is war? Na ansa na ube tu mie huno, edi nyame unkronkura na nyame bemu. Edi nyame bemu.
Amen.
Enso ani bebre owa wishe mua, ni yako subi ya nyadi ya ube hu, weye dewu hu. Na mo opa nyadadie, na fampa ya boni ya kwanti ya betuwe, na ka fre urade, na feshe adie. Nyadadie me urade na ankasa sense u nyadadie me nipa. Mama ye yuye ya mre noko.
Me pa
jadi onu mi
eno
no wa se sorry ti awon amo sorry ti omo na asafo hini no yi won hunta
die
se won se omo won ha aye 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 ni nyina ko si se ni oka asempa bia no ohun ehin wa or nam nyame kwa no so oka asempa bia wo de kwa na so dem oba kwa nipa 3 enkonya 100 na si ho a nipa 3 na si akonya no so na sam na nokra wa oka ne nti no na ba bia enyame nkasa aye no oba kwa no akonya na eni ho kra no ba bia ye gina ehwo nyina aye ma ebete nuam ebete blog so ebete wall so aye ma bu nkam na kristo ba obenya bi wo mu de jane na je wo kra nkwa I would rather say, and ne, menfa a foot to a mrow. Now share sanker of one a year. Yamin shrow, auntie and Nimon shrow, na on cow home, na baby a wako do piano, on dan the weddy in shrow, na on my hunter, sir, or tiasse. Free summum, na brahinum, my menonka are some tea away, na a fee, wabe, opasa, old ye Christo, ne dia dia. Cassa would add yesu. And ne, and you may, meda was say. And I'm at the Macuma, Editum, Sir Wukristo, who your Yanko Pong Eba. One now be we, none and so was sorry. And now, may the Mano Pemucasa may fall Christo. I am a cra, and a majenqua, menqua nanina. Ye me dee if ye are temu a humum, na fami dee, papa Esher and Quadia humanum. Rome won't are defending another, na fami bonny at chemi, na jemmy cowatren if one home, may that Ewe Yesu Kristo demu. Amen. Asro nyanko po ame dawase enyumre yi. Eye wadom. Ena wanam so. Ne wadono. Ede wansempe yi. Ebiye womeni. Mempa eboye se fabane che. Ne urade wopesa weje womenti. Ena wenye omo huwa dajie. Ne wabira womwa se. Ede nsemu yi afame so abira omo. Urade ma semu yi. Obane fuwa nkase. Enfa nko shi omumu se ye nipa semu. Na momo omo hunu se ye wu Kristo. Wa semu awode babeji omo nkwa. Na wodi o makwa heaven na makwa tra won sani faso ewrade hwomo o ma efri cage mu hwomo o ma efri esun mu free wo hwomo o ma efri amra biara emu wani aye efri o mani ewrade bie bie o mani wani aye efri o ma dwene ni ewrade bie bie adwene nim amu kwadai Jesus be de amu kra ni o mani padu acha won saka o mo na bo o mo da wo hu adi kire o mo na ewrade deliver o mo efri ni entre nyina mu na mo hu ne se Kristo what ya say. Me da was say, me ya 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 ofa ya so, eka sa ya so ya di ya kra ni pedu ya ma wu yesu. Domo ya yin, na bo ya won ba yifu ni pasa ya fuwa won. Ya di moja anu siri anu sebe ya otanfu nye mu chefa. Efri wo maso, ebe si ya so. Ewa ya ura di yesu, Christo of Nazareth di nimo. Ma yanka, amen.
Amen.
Yo, adafu, nyami shira o se, oka ame hona, ene adi nyina ako pepe pepe. Asafu auti yenke ye precious Lord ministry. Midia ne muni moson for chas. Asafu yi walande memu. Ye shiem every Saturday bi asafu ne ye Pentecostal church from 11 AM to 2:30 PM. Ewo number 228 Breston Hill. SW21HE. Every Saturday bi a. Yamenka hose uwa kwenya ubetumi abesrayen. Ope baby swa sum na winya. Oba kaya hua, ya baji wa 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 tu. Pone bie, ena u ni bebi sum, na uwe chichi bente, bebi biara ni ametro asafisha safua. Yeka nyami asa mpapa wum, na Kristo ente nanim enchirao. Meda ase, da ushi imiliti num, seni ame ye ndebi ya no, mi ijadi ya mau. Mi bie studio la natum. Ok, asafono, sa upe hum popo ye biara, eya no ma abo tu mi afreno, eya 0794-997782 0794-997782 Sa wo pasa for non popo ye ni jume die non popo ye bi a lie abo to mi afre. Ba se no, mi bi e studio line atum. Sa wo outside land na e 0044-208-133-1622 Ena owa lende hanswa, eye 0208-133-1622. O ndiye ena wesunya, edie na asamne kaye, edie na wafa wumu, edie na opese uni nyamema eche. 0208-133-1622. 5 minutes na wakua mifri ha. Nyamenka ahonse oyanu sa. Adia na usun adia na ofa adia na ote adia na opesa oni nyame ma che